Second Choice Live.
Akoze cyane. Abanyabuzare ba Kicumbi muryango mugumire. Nabasiba munonga kuja muri benji. Akoze cyane munonga. Abagicumbi rero, abarurindo, ababurera, n'abandi muri hano, ndabashuhuje cyane kandi abashimiye kuba mwaje hano muri benshi. N'abakure hari inyuma muramyumva, turumvikana. Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza ngo duhure tubonane, turamukanye, twishime. Nyuma yabyo hari umurimo wo gutora itariki 15 n'ejo bundi. Uko muzatora ndabyizeye. Ndabeziga munonga. Nibyo. Hanyuma rero aya matora icyo avuze ni ugukomeza urugendo dusanzwemo kumara imyaka ibaye 30 yo kongera gusana, kubaka bundi bushya igihugu cyacu, sibyo? Rwose cyane. Kwibaka rero bihera ku mutekano. Umutekano tukirinda, tukarinda ibyo twubaka, tukarinda abacu. Birumvikana rero ikiba gisigaye ni amajyambere. Amajyambere nayo ashingira ku bitekerezo bizima bijyanye n'imiyoborere mizima itagira umuntu n'umwe isiga inyuma. Muri politiki ya FPR n'inzego n'imitwe yindi ya politiki dufatanije ntawe dusiga inyuma, kandi duhamagarira wese kwitabira ibikorwa bimuteza imbere, ariko twese hamwe biduteza imbere nk'igihugu. Ubukene, ubujiji, indwara, ibyo byajyanye n'abariya bagiye. Abari barangije igihugu na mbere hose imyaka myinshi, abo bajyanye nabyo twe turi bashya, ndababona benshi hano muri bato. Ibyo dukwiye kwikorera, dukwiye gukorera igihugu cyacu bitandukanye na biriya, kandi n'ibyo navugaga bihera kuri buri wese, bihera ku mutekano, bihera ku miyoborere myiza, bihera kutagira usigara inyuma. Hanyuma natwe amajyambere abe nk'ay'abandi, muzi bose bayavanye hehe kubera ibikorwa byiza bakora, kugira ngo muriteguye nyabyo 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 koko. Aha rero Gicumbi twarahabaye, nubwo mfite icyaha cyo kuba ntaheruka kubasura, naherukaga hashize iminsi, ariko nagarutse nasanze ibyo twasezeranye ubwo mperuka aha mwarabyujuje, umujyi murawubaka, batubwiye ko mworora muhinga ndetse bya kijyambere, ariko reka mbabwire ibyiza kurusha inshuro nyinshi ibyo tugezeho biri imbere. Niho tugana, niho tujya, turacyari kumwe rwose, turi kumwe. Amajyambere twifuza turayakoza imitwe y'intoki. Biturutse mu mikorere, riturutse mu mbaraga riturutse mu bwenge n'ubumenyi mwebwe mufite cyane cyane nk'abantu batoye Inare, inare kandi, zihora ari inare. Ntabwo uzibona uyu munsi cyangwa uzumva ngo ejo wasubirayo ugasanga zabaye impyisi. Oya? Sibyo? Niyo mpamvu mvuga ko ibyo twasezeranye hano ubushize nasanze nk'intare mwarabikoze uko twabyumvikanye. Ndetse no kongeraho ibindi byinshi. Alphonsine Mukarwego hano yatubwiye amakuru menshi. Ndagira ngo mubwire ngo ababyeyi wavugiye ubabwire ko indamutso wayingejejeho kandi nanjye nabahobeye cyane. Murakoze. Ntabwo muzagira icyo mutuburana. Mwakoze cyane. Nyuma iriya tariki y'igipfunsi n'igikumwe ku gipfunsi byavuzwe byanatumiwe ariko nzaza nzaza twishime. Ndabizeye rwose. Igihango mwavuze dufitanye kiracyari cya kindi. Maze rero mugire ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana. Ahasigaye ibyo byose tubivanemo imbaraga dukora akazi keza, akazi kaduteza imbere. Bityo ahasigaye twagarukiraho ibintu bigarukira nyine. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane.
Yes, yeah, na cyari cyiza cyangwa se na cyari cyiza mu karere ka Gicumbi haberaga igikorwa cyo kwiyamamaza k'umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame nadusoreze umuhango cyangwa se nadushumbikiye igikorwa cyaberaga hano mu karere ka Gicumbi kuri stade ya Gicumbi. Murakoze cyane, komeze gukurikirana gahunda za The Choice Live. Murakoze cyane. The Choice Live.